What's up? Oh, what's up? 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 What's Nyansa nso unti mfa Ethiopia katibu ntoto na mpone wa fesi kaso nto na mfundu acha na demsio nwe ani ana hina nyansa friba nyansa fri nyansa bwa kwaje nyami wadue bia nsoma wo wie mpapo ya ofefe wona ba kwanga tire wae